Hi everyone, here's Circle of Life from just after the opening chant. Ingunyama Ingwinamabala, Ingunyama Ingwinamabala, Ingunyama Ingwinamabala, Ingunyama Ingwinamabala, Ingunyama Ingwinamabala, Ingunyama Ingwinamabala, Ingunyama Ingwinamabala. From the day we arrive on the planet, step into the sun. There's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. Ingunyama Ingwinamabala, Ingunyama Ingwinamabala, Ingunyama Ingwinamabala, Ingunyama Ingwinamabala, Ingunyama Ingwinamabala, Ingunyama Ingwinamabala, Ingunyama Ingwinamabala. Circle of life, and it moves us all through despair and hope, through faith and love, till we find our place on the path of winding in the circle. Ingunyama Ingwinamabala, Ingunyama Ingwinamabala, Ingunyama Ingwinamabala, Ingunyama Ingwinamabala, Ingunyama Ingwinamabala, Ingunyama Ingwinamabala, Ingunyama Ingwinamabala. It's a circle of life, and it moves us all through despair. The circle of life.